Imenda.
Siko soko.
Amesema hayuko soko. I want to present to us Mr. and Mrs. Samuel Kamande.